Ebisi amfa yɛ nyina nim sɛ wɔ inexchange a ɔmo ɔman mu ɛhuru yie paa. 7 December na otu ahe osi ahemfo ɛkɔto aba na ɔmo ayi obi ɔde ɔmo aka na bɛkɔ asase kɔnkɔn no so. Ɛno ɛnam saa na yɛti mamfo no deɛ ɔmo ani abere yie paa. Ɔmo sɛ afei wei ɛnyɛ ade ɔmo kɔto aba ma obi biara. Ɔmo kɔto aba ma obi ɔde ɔmo aka na bɛkɔ asase kɔnkɔn no so obi a n'ani da hɔ ɔmo. Na yɛn nyinaa nim sɛ yɛ Captain Smart yi nim sɛ Captain Smart yɛ NEC ni o sɛ ɔyɛ NPP ni o sɛ ɔyɛ PPP ni o sɛ ɔyɛ CPP ni o obi nhu baabi a Captain Smart bɔ n'adwene fa. Na yɛn nim sɛ yɛ Okotechie FIFA Ahmed Nansen P so yɛ n'anim aka sɛ ɔno deɛ obi nim sɛ ɔyɛ NPP ni mapa. Nkɛseɛ na yɛn nyinaa yɛhwehwɛ sɛ nka Captain Smart so mɛba n'anim na ɔbɛyi n'ano aka sɛ me yɛ NEC ni me yɛ NPP ni. Na ɛkyɛ sɛ yɛhu ɔbɔ obi ɛkyɛ ne ɛhu sɛ wɔ adeɛ wei deɛ ɔkama nnipa wei. Na ɔyɛ Okotechie FIFA yi nim nsɛm a ɛyɛ ɔkyɛ sɛ ɔmɛtene nsɛm bi sɛ ɔka. Ɔno ɔka fat ɔkyerɛ mu sɛ memeyɛ nnipa se nso Captain Smart deɛ ɔntumi ɛmbie n'ano nkasa meyɛ ne sini anaasɛ meyɛ NPP ni anaasɛ meyɛ PPP ni nsɛm no ayɛ bebrebe. Na ɛno mu ɛna ɛyɛ timamfoɔ yi bi ɛkyɛ sɛ ɔmɔbobɔ ɔmo adwene ma ɛyɛ Captain Smart ne former president Mahama. Ɛyɛ nneɛma bɔne bi ɛkyɛ sɛ ɔmo ba abɔnten ɔmo de bɛtutu gya. Yɛn nyinaa nim Captain Smart ɛso mpanimfoɔ mu a sɛnea ɔde di ɔmo atɛm mu ɛyɛ ɔmo no nsɛ ɛmfata. Ne timamfoɔ no bi so akɔ ɔmo adwene akyerɛ ɛyɛ Captain Smart ne former president Mahama paakyɛ sɛ ɛyɛ asɛm ketewa. Debi ɛdɛm ka kyerɛ sɛ aha ɛyɛ Kentoo TV. Nso ani dem sɛ nnɛ ɛne ofeis a wode ba Kentoo TV so a mɛsɔ services kɔba me. Na wahyɛ ato ada platform na ɔma comment ɛwɔ comment section asɛ ma wɔmfisi sɛ wobɛbɔ notification bɛno so ama nsɛm bi a de bɛbrɛ Kentoo TV no wayɛ first base na wonya nsɛm no bi ɛti anim ahu ne ɛkɔ so ɛwɔ ɔma aka no ɛne nso adɔfo aka me ho na mene menyane nkɔgye nsɛm no nkyerɛ mu ne wie a asan so aba ɛbɛdi ho nkɔmmɔ nsɛm bebree ɛka ho mɛdam ase.
Papa na ɔkɔfaa ne yie no ɛnam soma papa no di n'awerɛhɔ no wuuyɛ no you will answer. Wɛni mu nyinaa Captain Smart wobɛ ansa wɔbɔ wo dam wo papa kɔhye aba no a ɔno koraa wɔabɔ bra no koraa ɔno koraa wo respect no wɔhwɛ ne nanado na wɔba bɛkyerɛ hɔ no waba bɛka kyerɛ sɛ ɔyɛ Nebukadnezar are you out of your mind wosɛ yɛ mummua deɛ m'ani ɛhyɛ deɛ ɛnti na mobrɛbrɛ no na Captain Smart me deɛ mɛka kyerɛ wo sika bi a wakɔdi biara no wode bɛkɔ yare aduro it will never be well for you because woagye ɛwɔ kwan pa so. So, would you waha and walk on to waha in so push? Well, so could you do my day? Now, when you mean now, when in Namgana, a bed then a gun, I will know better to know the ma, ever kick and some work is here, no cola is here. You know, the media commission, would you be in your juma? A bed then and cola and soon feel said, oh, Mr. Nico, you have a bit of a microphone, big camera, a cinema, then you could transfer about somebody. Let me not like no YouTube to have a car, Miss. I will be okay. Oh, it's a Peter. So, when you are what you say, you ever say, I know it's a Peter for a second shop or animal. Someone who said, I could put your Captain Smart car. We now or no, yeah, any and son now or no, yeah, no, a brilliant issue. It's a question, Grana, your chairman on the crown. I feel we're working time, not to put our parcel. Ɛmɔ ɔmo aka sɛ ɔmo ada paa deadi Mahama ansaa no so ansaa ne sɛ ɔtoto paapaa so ɛ Nyankopɔn bɛkyia wɔ mu ka Nyankopɔn bɛgu wɔ mu anim ase saa ɛna ɛteɛ so wo a wode wo ho to Nyankopɔn so no Nyankopɔn ku no kuma siesie a Nyankopɔn ba wo laya no a ɔmo de to ba wɔ nnua so no ɛno ɛna Nyankopɔn ɛkuma no siesie a ɛgugu wɔ mu anim ase mmaako baako can promise wodeɛ lip services they are winning the year because I know I know the year in the man when they found me when I said there was starting in the wood tier tears at the ma woman and she know the year and yeah mama na yeah the year can say bawomia or your problem solver he thinks ahead of time he thinks forward or he even and this said the woman who come for our son with the bienna notice about bawomia kasa or kasa with jim or consult with vigor or consult with sense because when you said they are all kind of what you ever them a planet that's what babbage now on them other kick and send the actual papa
Moi, je suis sur la vidéo, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je
ne sais pas, je ne sais pas, football ne sais pas, je 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 ne sais Don't they sit down to plan and say no matter the car. That's what 15 years no be jina hono. Next year say they never na jimu biya no car. And then kuko bo kete kete. And now preko and ye di ye do no amodi anu mugenis. And now kia kete kete. What is wrong with you, Mister? What is wrong with you? Come on now. Say say gonna phone at you because of free education at that room ma. Eti. A profanier be a colano who explaining woman and it show one ananum. It is a ye first in a night a ye internet in you on them. Ah, obiabe to be your other dream of a missile a profanis knock of your platform test here. What could your chessica who your campaign? And I would it's not like that anymore. So get out of your small thinking box. Smell the coffee because it's yano. But when you are ending my politics, you know, plain, you know, it didn't go and register, get your Ghana card with the shoes with your Ghana card. There's so much you can do. We call bank with your Ghana card, you know, we show up here, the boss will pay with information. Be ours to when you call Ghana last year, now me register here the previous year as sana. It's me quiet way no now. And so me call register the. With my phone number, because now my phone number no entirely with me. When you say me call you my phone number, now me.
Any video can see me so echo so echo my income. But my income, my coffee video never be doing my income.
They call GT Bank no. Or me give me phone number now. We move up here. And I me Ghana card. You ever talk? Computer no so yes. And then the guy printed my Ghana card for me. And look at him. So me call the next. Counter, no mobile help me with one because now they wanted me to link my phone number to their bank account. Who pay when I pay them? And I'm telling you, I maybe be a make a piano. Me and Kasa, I have experienced it, and I've said it. Me need some more SK lines. So why you? So someone be me a make piano. If say I'm okay, and throw the meter now could be on chair maker. But I am okay and make a show. Ghana card is worth. There's so much you can do with your Ghana card. Maybe to come home and say, Cesiano, I'm able to pay my gardener through the Momo way, you know. Me try my gardener card. And when I say, my Sandy, me try and say, me only try my property tax from Ghana. My first Ghana card come and say, wa, Sandy, say, wa, Mr. Giscano, na pa koko ma Brian, na Brian, pa koko ma, Jacko, na Jacko, pa koko ma, Mercy Christian Nawumi nutrition in a pampa so no go to your mammy. No. Me and it's hanum me ye. It's mumma ye buta ye bibi ya fan taiba womiechi. Now this time no sonum women so muba let's meet them boot for boot. Or mu chan tra mumma yembe nyembe power montrano. E wantima. Na ye jay MPP for gentility no dogs on dodo. MPP for my to send me papa. Me papa go on one of me bibia. Oh, vengeance is of the Lord. Vengeance is of the Lord. No. Sometimes you have to speak. Because I mean Bible Naka said we have not been given a spirit of timidness. No. Wamaya yakuku bro. We have to be bold and face them squarely. And you know what? Your national communication department or whatever they call them, or what you mean stand up, because they are the people who have to stand up and put these people in check. si ça Captain Smart for what's here somewhere maybe YouTube for what's here somewhere or mood, you know. They have to be put in check. So next or show more. Hey, well who can you say? No friend else or who can put them down and let them know so they are more yelling yet. And then the Captain Smart Babbitt now on them, no better friend, His Excellency Nanado said the book at Nazar. Captain Smart will work for what you want to put them from four.
Ana mdika sebo ina ebisi, mdika sebo ina mdini edio binkibo sechi. Akramu.